failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
But the way you love me just make me fall in love.
Egunda bizi egunda vyemera
mazi vyurukundo rwacu ivyo numva no kwishura ikiyago kibeje nawe
urumbate